Kia mo hoki ki tō whānau, kia mo ki tō ūkaipō. I tangata ai koe, i hari mai a koe. Kia mo ki tō ūkaipō. Kia mo hoki ki tō whānau, kia mo ki tō ūkaipō. Ai, tangata pai a hone, pakari ana te tūmai. Ana, tare ana te ao, te hoki mai, te auraki mai. Aro ana, ia ia te mana, he ao huri huri, he ao hori hori. Tā wepo ana, te taura tangata, motu ana te taura karawa.
Kia mo ki tō ūkaipō, kia mo hoki ki tō whānau. Kia mo ki tō ūkaipō.
Kia mo ki tō whānau, kia mo ki tō ūkaipō.